ba bana ba machichana le ba di feel pop motho a kana kana le bele re ke phofolo ete ko ra ke kushisho motho feela bya ngo bula di buka cha mara ma o tuona wa bula o ka re le ka go jampela mas
he ba tsama mdim ntate mogolo na ska ng jaja nna e le re nna ke tla bereka yang a ke le allergic to the condom le gone nna ne ke patlela fela mzantsi magic and chill
and then what happened
Chigi chigi engineer overheater mas ning ning umputso riana he's only going to put the tip in.
Where no I'm a tapper.
Yeah, I mean ung ashorile gore yana pull out game ya gagwe is on point.
Nga taba jodi balalande nkhagoswa.
Hey akitsipo le na basetsana le sewele le tshisha botlela. Akitsiri nthu we give le jira ga mo bophelong baka. Ene ga le yone ke na le bana ba ba 40 ba ba 4 akitsibi le maina a bona.
And like why us Spanish any contraceptives?
Pili sele di tla nontsa di tla wetsa sdotla
ha ikiri ke ba di imuche uwe in fact poster a shile kwa e bulela thaba chike di bulela and ni gone go tshe ka eng ka re go ima go ke ni she di wait
o bulela nete malomo I mean it yoki bona ape you look like you are about to explode ka ba kana kana re ba boko haramba le betse bomo a bona
ha ska o di stupid ho ngwe ni nyanaka o ska mo nice o le ne buti Jurassic Park ka mo di tsholopo ho ka bulela shele pheti tjage o tla nanga na go lebele tshe episode ya Ripley's believe it or not
Malome.
Urenywe malome. Hey, lina ba so sentjile ke tshireletse. O ba no issue no tissue.